Uyu ufite imyaka ingahe dola mama?
11.
Imyaka 10 n'umwe.
Eh.
Wiga makanga.
Wicye. Umojeje Yesu amarira yanje ukuyeho agahinda kanje nararize burumoza ari kuyu musi ari kumwe nanje nzokubaha ndakubahirize kuko uyu musi ndi mu rugendo nsiganwa mparanira kugerayo tatumye mama gagwa ntaragifata oyaje sinzoruhuka ndi mu rugendo nsiganwa mparanira kugerayo tatumye mama gagwa ntaragifata Oya Jesi zoruhuka uzomara mubwoba mazume gushikama ye no munzu zizisurirana uzompa kujabuka ye no mumurira uravyimbeya Zova mwondi muzima Yesu zomara mugoba Mazume gushikama ye No muzu zizisurirana Uzoma kujabuka ye No mumurira uravyimbeya Zova mwondi muzima Muri we singira stress no 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 stress
TV.
Yes, 1 2 1 2 1 2. Wakoze Isaac TV aho muva mukagira. Merci beaucoup kuri mazugira subscribe. Tsara bikuru kuracirirwa cyane. Murabizi ko exclusives zose tubazanira ku mwanya amakuru atandukanye, stories zose nahanyine muri Isaac TV muzisanga. So no munsi gisitari kandi atembera naherekeje mugeze ahantu mu rubanza, murabona ko ari ibyo amadecor ku bya mariage ntumbaze. Ndabona umwana afise impano bambwiye yuko afise impano. Murabizi jewe rero ku stories zose mpora numva mengano zibashikiriza kandi ku mwanya, kuko slogan yacu murabizi twese we are on time, turi ku mwanya. Uno musore rero ushaka tuvugane n'uno mwana. Umwana akiri muto of course, aracyari muto vrimo, ariko amajyama muvamo too much. Ugiye gukira tunze ni sawa?
Yego.
Meze neza? Witwa nde?
Witwa Ineteka do mama Donchimen.
Uduze akajwi. Iteriteka?
Ineteka do mama Donchimen.
Erizina we iteriteka do la mama do ishmen
don shimen
don shimen
don shimen
ah don shimen
yeah
harura mazina ya iteriteka
do la mama don shimen
do la mama cyose bisigura eh ho urabaze gushika ukabaza mama impamvu yakwisigira zina kweri kweri kutabaza mama ati mama kuri iyo nyisa mazina menshi rega mazina ane Dola mama urazi cyo zigwe. Dola mama mba, dola mama ivuye mu jamega mama uko batrafisinge ne system ugasanga nka Isaac. Dola Isaac, dola you know, you need. Bo reka tuvyihoze mama na papa rafisi impamvu bakwisaba amazina. Hoho bambwiye yuko ofisi impano. Afuko kandi wabonye mega muri repetition muri tournage sinzi.
Ni repetition.
Amri ma repetition yiki
ni tu ko tura turasohindirimbo no stress
mhm
atonto donc ni Tuko turashoot.
Nuko mura shootinga. Si repetition. Ah, nuko mura shootinga of course. None shoot yanyu canke indirimbo iyo ndirimbo yanyu no stress. Ni église ni groupe gusa canke ni
ni groupe irongoye n'umuntu. Irongoye.
Ni groupe irongoye n'umuntu.
Eh,
okay. Ni groupe gusa nyene si korari like yo muishenge. Ah, okay. Sawa. Ndakuravyo hari kintu giye ntatahuye neza. Buryo ufite imyaka ingahe dola mama?
11.
Imyaka 10 numwe.
Eh.
Wiga makanga.
8.
Mumuna. Mukubenge bifaransa n'byinshi. Kibaransa n'icyinshi muri wewe. Okay, ufite imyaka 10 numwe wiga mu w'umunane. Watanguye amashuri ufite imyaka ingahe? Nadjuts. Ah, dola mama urumva ko akuzi antuka. Urakuze naho umuntu atobiguha. Umva muri wewe urakuze. Umwana ari mu 8 tansi abazi utumbi bitari bike. Eh, dola mama hariya papa mama baracyari hose.
Ego.
Ah. Okay. Ura ufite impano batubwiye ko ufite impano. Impano za je nabonye kuzi gutamba of course. Ariko iri ni impano ushobora ku ufite muri wewe niza.
Eh, na yo kuririmba.
Urashobora kuririmba?
Ego.
Aha. Abantu bako turabasha kuvuga ati ah Isaac ashobora kuririmba dola mama ashobora gute. Turirimbire gato dola mama. Kandi turirimbire umwanya ukwiye bwe. Turirimbire nyine arumva akajwi ka dola mama muhama.
Eh. Ingenzi ni indirimbo yasohowe na tonto wanje.
Tonto wawe yitwa nde?
Yitwa Alexandre Gushak.
Ah, Alexandre, ok.
Yitwa Ndagodotse. Ndagodotse vuye mu byo nibwira ndagodotse nemeye kurindira igihe washinze ku mwanya nyawo zuririmba indirimbo zishimwe. Merci.
Ndagodotse. Yo, je ndugize ndugiye ngaho cyabitsara. Ndumva ko ushobora no kuririmba. Nta kari karirimba. Mbo like ndumva ko uri muri gospel sana. Na secular na music sounds good uzi. Ah. Uje rugiyana. Wewe ubende we shant. Ndusha kugira ko fizu tawuti, sat bina wuti, abantu ntabuzi. Nabuzi. Sawa muri gospel basa abastar. Wemera muri gospel ni bande. Nimba kuri kandi ndirimbo za like ba Apollinaire ba bandi nabandi sinzi
je wambere nemera wambere donc ni tonto wanje
ha eh no tonto wa uka ma eh ni yakwigishije gutamba ni yakwigishije kuko
eh byose nabinyigishije bwa ngiye muri no rugezo ni yabinyigishije
okay uwo ni wambere wa kabiri tugere muri no abastari bazirimba gospel ntabuzi.
Yego
ndabaye. Uzindira.
Yo gentil.
Mhm. Gentil wae, gentil. Yarimbye ndiribu ya.
Yarimbye. Yesu mbere maso.
Mhm.
Ntabwo bafise.
Ko gukora gatakata, rimba neza ro. Okay, sawa. Ha wundi?
Dudu.
Ah, Dudu. Aha. Ora na karimba na kamwe ka Dudu.
Ndakibagiye gato
karagurutse kagiye okay noun
na
fortran aha okay na fortran mutaho okay sawa turumva kubazi kamikazi uramuzi
yego
kamikazi uramuzi ntandirimbo nimwe yiyuzi
ndayizi
aha. Turimbira karimbo ka kamikazi ari muri Amerika ni umuntu akurikirana cyane Rise TV dushaka turimbira karimbo ka kamikazi gorora ka gorora umuhogo mwana ehe ikore mu gahogo ehe
ndacyiga ndiyumvira sindi
kamikazi sohora indirimbo nyinshi urumva n'umwana ko arazibagiye. Eh?
Aka sindirimbo nyinshi kamikazi.
Umbojeje Yesu amarira yanje ukuyeho agahinda kanje nararize burumoza ari kuyu musi ari kumwe nanje nzokubaha ndakubahirize kuko uyu musi
Wow! Félicitations, Kamikazi. En tout cas, c'est bien, c'est bon. Une visite. Ok, Gospa, Nio, Nova Kuri Forte, Chane, Uraita, Urasana. Urim Verko has a grand hour, and Wumurim Zikazi Akome, Gihugu, like, Ok. Mondabzi, Arona, Arama Iglise, Arama Korar, Aririmbira, Abakuru Bihugu. Urazi nka shemeza gusenga za urazi amakorali like amakorali aririmbira umukuru w'igihugu urazi
inari ndi iyo yarimbira umukuru w'igihugu
yaho arahora muhisi okay sawa urafite ndoto umusumo yuko nawe bizoshika uri imbere y'umukuru w'igihugu
yego Ndiko ndasengera.
Bishitse. Ugahura n'umukuru w'igihugu. Na nyine icubahira umukuru w'igihugu. Abwira ati mwana ndirimbira, uwo muririmbira indirimbo yawe. Bibaza ko iyo muruhura cyane.
Tuge nk'ubu nye duhuye, ari mu mass race. Ndirimbira no race.
Aha, nyumva rero kuko none abantu babategetse n'abantu busanga bafite utuntu twinshi afite ibintu bitandukanye bibaguye mu mutwe ukashaka rero kumuruhura muririmbire gato fata rero yuko nyine icyubahiro kwakura bakuru no mwanya ahe muririmbire gato
yenge no stress
no stress okay
Ndimurugendo siganwa maranira kugerayo Tatumye mama gagwa naragifata Oya Jesi nzoruhuka Ndi mu rugendo nsiganwa Maranira kugerayo Tatumye mama gagwa naragifata Oya Jesi nzoruhuka Uzomara mubwoba mazume gushikama ye no munzu zizisurirana uzompa kujabuka ye no mumurirura vyimbeya zova mwondi muzima Yesu zomara mugoba mazume gushikama ye no munzu zizisurirana uzoma kujabuka ye no mumurirura vyimbeya zova mwondi muzima Muriwe singira stress no stress no stress
Ahana gaho yaruhutse Mukaba wanje so ni byiza ariko urumwana of course kandi urumva uracakura uri mu rugero witeguriye gute kuzohura ni bishitse ugahura na njye ma challenge abandi barinjye bahura nazo uziteguriye gute nk'umwana of course
ngiye kugira travail kugira ngo amasomo nyene ngiye ku rugero runini
okay tutabeshanye dola mama wewe umuntu aguhaye nk'ubu nyene iraka umunani uyakoze iki wi 100,000 ati ngaya uyakoze iki tutabeshanye
jewe kweri mu rugero ndi mwana w'ababyeyi banje
yego
naje nyene dusinge twifashisha dukeya nka
Uduki rero tubwira uduki kuko baza aktiva bakine uduki rero ukwifashisha ngo bavuze baraguhaye wi 100,000 amajaru munani yakuzi
umbye nyine kuririmba ngo ndira bamfasha kugira ngo umuhogo wanje wame witeguye uri prêt
okay Sawa.
Yee ibintu nyene byo byo gutamba danse moderne danse traditionnelle. Eh n'atse nyene nyene. Harumwe nyene nabamfasha nyene akanyiza we.
None ibyo kuririmba no gutamba nibyo wisanzemo cyangwa warabyize of course warabyize kuririmba kwanza warabyize
kuririmba eh nabyize
wize
eh tonto anje nyanyi gishije
ah wege gutarala iri no tyakanga eh twumve iri no tyakanga iri yambe eh ni 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 iri yakanga
yambere nyene
eh Yo si gena riko naririmba je.
Yeah.
Wewe. Okay, so nice. Ni cyagutse cyane. Ni kandi ibintu byiza kubona abana nk'aba pse impano nkizi birakeneye yuko tuziteze imbere. Wari kuravuga ngo urakeneye ngo abantu bazogufasha ngo kugira muhogo hagororoke ngo ubananye witeze imbere. None bagufasha gute? Gute? Ushaka bagufasha iki exactly?
Njenge na travail. Bakanyiza kubera njenge ntabyo ndamenya ndagiyageza.
Okay, so je ndumwe nga fise byinshi byo kubaza ariko umwanya ni muto reka tujere kuri groupe yanyu yitwa gute
groupe no ntazina turatora
yo no stress nko muraririmba ta groupe atazina rihari tonto I groupe yena
si groupe
no nena gya kujya mutama muri be nta si groupe ni iki none exactly nabasi ko na YouTube mufise
donc tonto wacu yaduhamagaye kugira ngo tumufashe kubisohora indirimbo
urumva ni kukatwa kiwe
yego
okay ni raba groupe official sawa mufite indirimbo zingahe
nyinshi
jewe uramaze kujya muri studio
jewe yego
uramaze kujya muri studio uraririmba
yego
indirimbo yawe yitwa gute
si indirimbo yanjye urumva ni
wowe na tonto
yego namufashije
wamufashije muri rero nyine no stress
oya
iyi ndi yitwa gute
Nindi vuga urambabaye.
Urambabaye yo turimbira aho aririmbye wewe.
Urambabaye nindi vuga sanga byakoreje.
Nani tonto afite indirimbo zingahe? Tuto kwanza yitwa bavuze ngitwa?
Igira uko ishaka Alexandre.
Alexandre, voilà Alexandre afite indirimbo zingahe.
Ni 6.
Indirimbo standatu. Hewe. Yo, bose dukari nyinshi. Ariko mega naramenyekana cyane.
Oya bigiye kuza biracyari. Turi
kutura uzomufasha promo wa uzomufasha kumenyekanisha nako uri kurabigo yafata inzira urazo nazo rakinyo gihano ko bangana ni benshi cyane n'uko bamenya na tonto nice tuzogusanga muhira ari umusumwe na tonto tuvugane na mama mama zokomera kutugira kigane
narakimbe
reka kumbesha eh je ndavumbura urako ndazo kuvumbura cyangwa inzo guteguze
oya zo ntekuze
ah uratinya kuvumbuka Okay sawa. Umaje mu makere mu guheraheza mu gusozera kiyago cyacu. Ndabona mwambaye impuzu zirabura amakoti like n'utundi twera ndani. Niko batonto babwiye mwambare cyanke.
Okay.
Okay. Bishite rero papa mama ni iki kubasaba? Akora kuraba kuno mwanya. Birashoboka sanga mama na papa akora akino kiganiriro basaba iki? Iki basaba ikintu utarigera ubasaba. N'umunsi n'umwe ko muri batinya ariko ngakuri kamera babwiye.
Ni nanjye ni kumfata mu mugongo nyene bakamfasha mu mano zanje fise nyene nka tere imbere
okay ndumvise hari indirimbo zimwe zimeze ba star wagira indirimbo za gospel ni giki wo basaba duhere kwa kamikazi ko wowe wana nari indirimbo yiwe cyane kamikazi afise no tujya mu dada here kare vuga iki n'umusaba kamikazi ari muri America amaze gutsora ibi album byinshi byari amaze kuronka n'ibidiri byinshi wakoze exactly mu bitaho just in joke ariko kamikazi ni umuntu akunda sana impano wo mubwira iki umusaba iki muhuye nawe nko tubahuje na kamikazi wo musaba
mafara
noti
yeah
ewe atafise
oya ngeze kugeza ariko
amafaranga yiki aga amafaranga yiki
yego kugira kuririmba yego
okay sawa reka ndibaza kamukashitse badudu bose ndibaza bakumvise kuko bigaro bya gospel ni biki cyane frère ariko ndibaza kiraba reka ndagushimire dola mama dola ariko cyari dola fiye bana
dola mama
mukama kandi taravyara ngo kwita dola mama eh hari kushira uruvu akanga
aho na waraniga
bemaze gushuka dubura basa
oya
ura dubura nari
oya
ne mpamvu kugira yiruka onza mu munane ni sawa kwi ivyigwa bikugora kwishura nibi
Jika bingora kench, ini biharuru, ini berakunda kungora, ini bimne.
Berakunda konge, cangin hari kund.
Konge.
Konge. Abu zati, ejo ni muzi tu kuisuri, orang jua hegua cangura baba.
Oya, tebge, iya, bapak tu engan tuzo kuisuri. Jatuh gila, akak grupeng haba, nanti kau fikati tuzo je. Ni barang mana tu, tu tarafata tu afata cangin itu tuiga nanti kau kuisuri ramu.
Wow. Okay, nice. This is a child. Eh, how do you control na band? Orazi, you are pushing camera. You want to see college? That's just sim. But I go to the other side. Okay, this is a child. You are kind of shimmy. I'm a courage. Don't fuck around. I'm not afraid of the camera. I'm not afraid of the camera. Of course, eyes active. Turning out. We're going to do something. See you.
Abantu bose bambonye abari mu rungange nkanje bafise nk'impano nk'iyo mfise nabasaba nawe nyine ko boyikuza bagatera imbere nawe nyene
okay yego sawa nice bakunze ba Isaac TV mwabyumvise nari kumwe na dola mama ako dola mama kira tuyambaye yewe cameraman yagira nari kumwe gari kugura kunini dola mama gusa ntacho good sana Ngavyumvise rero akene gutera imbere akene gushikirwa n'umwana cyari muto ariko arumva ko akeneye gushika kure mu bikorwa byiwe bya Miss Yose. My name is a class gira subscribe like na share. Abari bya gospel rero mikawushe. Hajya rero ubutumwa bwashitse mikawushe. Kamikazi dudu ba Polinere bande bose hariya ni mikawushe. Mugire reaction. Nice kabisa in Isaac TV gira subscribe like na share. Hamati za swira mu biganiro bye.
Isaac TV. Oh.